I say, but you give them as well down in that regard. I am slowly losing faith as your children are sure to judge how. They will stay in your faith when you leave and the faith how. So I become one of your lives, still in the clear as a chose to leave as you have reached out for his head. Father, reach out for my head and lead me to a greater path. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name as I praise your name as I worship you. Bless me with your mercy. Thy kingdom come. Thy kingdom come, the Lord will wake us from eternity.
Oh, Bugubomi, nokuba xa ndikubalisele ngavakala njengentsomi. Xa undibona ingathi ndakhe ndangumoni, ndingazi sokokuba mandiphume kule ntlupheko mandenzintoni. Ewe, bubomi beketam obu, kodwa umdala ayazi ndandibekile yona kulo mhlaba. Ndibhuqeke ndlaleni de abahlali kuhlaleni bandibisa ngonantsokolo. Kolu siba ndilinyange kodwa abahlobo bam bathi ndikhangelisitye ebumnyameni. Nentombi andisanikisimdla kuzo ngenxa.